Spending all my nights alone, waiting for you to come. You're the only one I want by my side.
Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Kamalambu Azande, wakamadlala intokazi yasemsinga. And today we have a story time. Yeah! Asibelengihlaleni odabeni. Well guys, nani nguphi ngikhulelwe? Nginwa 6 months, ngizonifakela ithombe. Nibona ukuthi ngiyabukeka njengomuntu no 6 months. Okay, so ngisevasithi ke ngikhulelwe. Sinabangani bami siplan ukuthi sizohamba siyodla seafood. Ngangazi ngidle seafood before, ngathi yazini awusekhambi ukuyitry namhlanje. Number one, ngikhulelwe, so ngangibhizi ngi-check ukuthi umuntu okhulelwe uyakwazi yini ukudla i-seafood nananani. Then kwathi uma ungabusese na 6 months, yes you can, but izinto ongakwazi ukuzidla ofisha, but sengikwehle ukuthi bapha ofisha ongeke ukwazi ukubadla, yabo. Ayi, okay, sihambe-ke nabangani bami, sihambe mina, uMancane noZama. Sifike nginabani months, 6 months pregnant, but isisami sasisincane ngale ndlela ukuthi guys saqala ukuvela sebaze ekhaya sengina 7 months. So sonke lesi sikhathi sasingekho ngcedo kwazwa nje kasande boom saphuma. Okay, so sihambeke siyodla seafood eyimnandi nje, ngayi enjoy nje ngempela, ngathi no yazini mina seafood ngiyithanda. Okay, sihambeke manje sesibuyela phi, sisegateway sesibuyela eresiphela, singena emotweni. Masingena emotweni sihamba ngetaxi mina noMancane sendleleni, ngimtshele ngithi ngathi ngifuna ukubuyisa, yabo. Alokhu ethi hayi ngcono sesofika nana, because naye akazi uzokwenze njani. Ngithi yazi ngidinga uplastic, ngiyeza ukuhlelela kubuya. Ngivula iwindi ngiyaphefumula, anginawo ngisho amanzi. Ngicela ukutshelwa guys ukuthi angikazi, ngangazi ukuthi mina ngiyakwazi ukubamba, ngibambe ukuthi ukudla kubuye, yezwa. Ngathi ngiyehla ethekisini lapha e-DUT e-Winterton lapho. Ngathi ngehla ethekisini, hawu, nhlanhlale ukuthi imoto i-taxi angizange ze ngiyenze lutho wolokohlu. Yonke into ebengiyidla laphayana wolokohlu phansi. Qhamuka iparadzo ngisiza, hawu Ncese, mhlawumbe umikisa utshwala. So iparadzo cabanga ukuthi mina ingoba ngiphuze utshwala, so utshwala buyangiphika. That time ngikhulelwe. Bafike-ke bezongisiza, bekline hayi ngitshething right. Hhayi ngi-request sengibuyile endlini. Ngathi ngingena kwi-Uber yomnumzane wolokohlu. Amahloni engase nginawo, yezwa, silwe-ke no-driver. Awushongani, akwenza udakelwe emotweni yami nananani. Lapho ngikhulelwe, akugona ukudakwa, angithinde nokubuthinta utshwala mina. Yeah guys, udriver sixabaneka, sithi nje udriver uzongisiza ungihambisela imoto yami e-car wash, and uyiwashele moto kuzoba u-500. Yezwa, ngalesi sizathu 500 kwakuyimali enkulu ngendlela exakile. Hhayi, ngixolise-ke kudriver, ngixolise-ke. Hayi, abuze ukuthi senze njani, ngithi ngiyacela manje ngihambise race, ngizokwenza iplani ukuthi uthole lo 500 wakho, iqhubeke imoto ihambe. Ngithi driver, nakho futhi ngithi mina driver, nakho ukubuya futhi, yabo. Athi driver, ngakwazi ukukwehlisa hlambe uqedele yonke le nto oyenzayo bese ngikuhambisa endlini yakho. Ngithi sengiphelelwa amandla. Hayi, udriver-ke aqaleke ehlele ngezansi avule isicaba zi. Guys, ngagula ngalesiya sikhathi udriver angihambahamba size sifike eresi. Uma sifike eresi sengiphelelwa amandla, sengibuyise ngokweqile. Akusamele ngibuyise kuze kufike la sekuthiwa khona kusaphuma lutho, but sekukhona into yokuthi yabo yokubuya. Sekumele ngehle phela kuyongena eresi, angisakwazi ukwehla. Ngiphelelwa amandla aphelile, yezwa. Lo driver one ungicasukela, ucikwe yini, ucoke ukuthi indaba ngizolontoza, ngizobuyisela imoto yakhe. Two, ifoni yami icimile, beshutha. Uma ngabe si-out besishutha into ongayazi, so ifoni yami icimile, angikwazi ukwenza lutho, yezwa. Udriver ngehle, ngithi akwehleki driver. Hayi, sixabane nodriver, sixabane. Then I started crying. Athi kanti yini inkinga yakho vele, Ngithi mina ngikhulelwe. Athi awazi impoko ukuthi ukhulelwe uma kwenze njani, ukhulelwe wena. Ngithi mina ngikhulelwe, ngimvulele isisu. Awuboni moqa, ngithi angiboni ukuthi ngikhulelwe. So ngidla ukudla ngingazwani nakho. Hawu, Nkosi yami udriver wabantu. Hawu, kodwa sabelwe la ukhona. Axolise Nkosi yami udriver wabantu, angibuze ukuthi senze njani. Angise esibhedlela noma angingenise rest. get to me nine thousands of a ride, and so any race. I'll drive a band around Patangan. Him lose and could lose a pagamo taki and go deal and go a foot. And Tassim was some driver. And getting the singer Pagatil wearies. Give sign in because we sign in mood and was got pala, we opalai. And Genese and a lesson pitting. And Galeso Galerang Gibu uses Wangeg. Wangeg uses. So Mbuele engine. Gifing thing is a mukes. Gifing lulling lulling balkum fool is a mukes. Gas of the same case, like I saw Matti, oh, where see? Yes, Nakula guys him gave us a melting a bed like a match. Go when done, go with and juicy food. But in the Galo Coggy, I'm feeling I juicy food, guys, and goes on shoe with the fish. Nazing a swelling garney, Nazing go have his cat a seedy, fishing a wood, tell him a fisherman. He tell a gap, less ocean baskets, Nazing Galubis or Kala, what's hanging buoys, because Jay, will be a young Eliab de Lian. Gibone Gashokotai. And then, Zangakala and Nuki is a food this year. So, 3 years later, you can't call him manager for to go to the food again. Got them sent with the mama cells and Jay. Nini. The son of the mama cells at the pig went brood, I think last week. So, sing your old fishy, na mama cells. Is sushi, yan is shing a eel. Then, I'm a prawns and Gagawa now, but Gangani. So, video and shoot, I think it's just a football gill and I'm going to see. But yeah, this is fish and a cool story time. I'm fun with this basic. They are cool. I want then Catalan get Catalog if you do a cool. But don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you for watching. Bye.